warikonza asingiza u Rwanda we
yego
mwana wa mami gihogo cyabyaye we
nture ndenda ku Rwanda
yego watu ni mumurera we
yego
kandi numurero murera bana we
nture ndenda ku Rwanda
oja rero egamira